katika Walawi.
The Bible says.
The Biblia inasema.
And if maybe you will have a donkey.
Na ikiwa utakuwa na punda.
Because you don't have a sheep.
Kwa sababu hauna kondoo.
You don't have a sheep.
Ya kwa sababu huna kondoo.